chora chenya chemwe achino zvara chemwe ya chenya machino zvara chenya imi mai mwana wenyu ndiye you newe mwana iwe mwana baba vagonde avo dai Zvaibvira mukombe uyu waibura dai Zvaibvira mukombe uyu
Sure.